Uyesu uyeza kwakhona. Jesus is coming again. That is the title of my sermon. Uyesu uzabuya kwakhona. Leyo yintloko yentshumayelo yam ye-3 hours. Itsho kamandi elinenekazi elimani. Nindintyontyela. Yabona ngoku ligqibile kuzawukwaziwana. Okokuqala ndivuyiswa kukunibona. Bendicinga uba nibulewe yiCovid kanimisela. Mkhulu uThixo uba ungiye uchophe kweso sithuba. Andiyazi uba obuphi obunye ubungqina obufunayo bekusiwa abantu ecali kwakho, wena washiye kumini. Abanye bebefutha ngaphezu kwakho kodwa kwasinda wena. Bombi yehova mphefu ilibonge igama lakho yonke into phakathi bombi yehova ungayilibali yonke impatho yakhe entle. Khani ndiboleke indlebe usapho labalindi nezihlobo ezisihambeleyo kuba lo umcimbi ndiza kuwuphathaphatha usigungqisa sonke kangangoba uqale waphambanisa mna ngoku funeka ndiphambanele nina nani nikwazi uba niphambane sikwazi uba sibe rayithi. Ndiza kunyuka ngencwadi yesityhilelo isahluko sona sesokuqala. Ndiza kufunda indima yesixhenxe the book of Revelation chapter 1 verse 7. Izawuthi yona kayithetha behold he cometh with clouds and all eyes shall see him even the very ones who kissed him and all the tribes of the earth shall mourn because of izawuthi kwinkqulelo yaseSummer Pride yabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo zaye ziyakumbambazelela zonke izizwe zomhlaba. Posi mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Ukuza kwesibini kukaYesu lithemba lamaphakade onke. Kangangoba lamaphakade onke
kukho nebandla likaThixo elingqiyame ngeli dila. Awona mcimbi endifuna sijonge wona namhlanje ngumcimbi endicinga uba unobuzaza. Kunjalo nje ndiwohlule kathathu. Sawuqale kuqala ndiphendule umbuzo othi ewe uYesu uyeza yintoni leyo. What is it? Yintoni leyo? Okwesibini singene umba othi lithemba la izolo eli lithemba na namhlanje lithemba la ngomso ize siphathaphathe umcimbi othi ukuza kwakhe kusimkozo. Then xa sibheke emnyango sithi kuwe lunga, get ready.
Já
nje ingakubhida lencwadi ukuba awuzungimamela. Le ncwadi inesahluko ezi-22. From chapter 1 up to 22 uyaxoxa. Kodwa yonke abantu ixoxwayo incwadi yesithilelo. The climax of the whole book is in verse 7. Behold, he uka Yesu. Yonke into ephambi incwadi yesithilelo uvuthwa ngabalwayo. Usekubuyeni kwesibini kukaYesu. Kangangoba uthi xa ungena kuchapter 1 sisuka avezwe uYesu engenantanga. Kunjalo nje lo mjojo utsalwa ukunqakulwa kukaYohane wawulahle esikhithini sasePatmos yi-world power then phantsi kokumkani uDomitian. Ngalo lonke ixesha oorhulumente bephathaphatha abantwana bakaThixo batsala umjojo wokungenelela kukaThixo. Ukulahlwa kukaJohn esikhithini sasePatmos kwatsala okokuba uYesu ehle enesithomo sasezulwini. Wehla wavela ngumnkabankaba, wavele ngenantanga ngembonakalo, wavele ngenantanga ngesithomo, wavela intloko imhlophe, le ntloko yayimhlophe qhwa ambona uYohane eyiyo. Laa ntloko imhlophe ayichazi okokuba usendodleni, kodwa laa ntloko imhlophe kuthi intloko yakhe yayimhlophe, iinwele zakhe zimhlophe we, zichaza okokuba mdala kunamaphakade and yet he is younger than the future. Mhlawumbi awuyiva le nto ndiyithetha. Wena ubaba ukuphila kwakho uxhomekeke exesheni. My God is living out of time. Even before the time was, he was already there. When we are the right presence, we are before the present was, he was already here. In fact, he created the presence. Ubu dali le ubu ko. Dana mbawe no. Baba kubu ko. Ukasa obama. Ubuka awama beko. Yeho nubu ko wako wana mbamu ko. Nafa ubuka ama awama beko. Dana manjenda so ubu ko nje. Upaku paku. Baku ya skondi mafutu za upindu na beko.
Come, son. mama nje ba sina manje so yise ngawa ukhona manje nihle inyama kwandlela unxibe ngayibona ngathi awuyiswe nasisikwesi sakho kodwa ngudala uzizama ukuzizama nakulezenzekileyo aphinde azizama nangoko uzakuzizama nasemva kwemini nakuleyo ngayo ungakuzizama kuba uhlakwe nguwe kangakuba nendlela ukunxibe ngayo kulezenzekileyo ayiyo le udala uzizama ukucendawo futhi uyiliwe kangangwakunzima uba ngakamke mawulungu uba ngakhebe ikhali inkoko ibele kona ilofu yezonka ukeli awuvumi ukulunga kudala uzizama ngoyiliwe udawe nguwe and ngoku nembawoyiswe nguwe le ingxaki yakho ngoku ufuna ukoyisa ento ezilapha endlini zikoyisayo and yet sikoyise kungena zingeni kangangwa amanye bade boyiswa nangumtshato lowo abanye bagqule nabantwana abanye nasekubanilema wohlulekile tu but Christ is our victor. Yesu woyisile ngakoyiswa wena koyiswa ngathixo zeso sikujonge ezantsi phakamisa amehlo you know oyena mposentungo kwedabi uyesu wasenazaretha woyisile uyoyisa uza kweyisa woyisile izolo kangangoba umqiniso wokuba woyisile izolo because wena ulapha namhlanje ngenxa yoloyiso lwayizolo kangangoba njengulapha nje uqiniso sokokuba ngomso uzawuphumela kangangoba ewe imeko sikuyo ngoku isinike igaranti yokokuba sizawuphumela and yet kula madaba kuwo ndiyakucela njengamhleko zitulo nje khawuvule bala uyasakube kutya dumu uyazilwela uyazibona uyabethwa ubethiwe nayizolo uyabethwa nalomntu abethwa nangomso uyazibona uyaphela but awufuni usika unike uyesu central position kumadaba ojongene nawo unezakho ii-options nodala unezakho ii-options izulu uyumva isondisane kuba ingxaki inye ubakhe wangena uyesu usebenzise zakho ii-option naye wangena uzakwenza uzawuthetha into eyathethwa imovayo imovane yindlovu uzawuwela ibhulorho ufuna ukuweliwe iagenda imangwelwe ibhulorho soka kwanta funa ukuweliwe imbovane yavele yathi nca apha emngokweni emva koko kwawela yindlovu imbovane ha imbovane ilapha emngokweni so umcimbi ke ngoku straight yathi emnyatheli ndlovu ebhulorhweni yahlukuma ibhulorho yathi yagqiba yawela ithe yafika ngaphesheya imbovane yathetha kuqala yathi we have shook that bridge yathi isulu libukelayo khelikuyumva kuba uzawungaboni okokuba sisandla sikayehova sitemki esibeke kule ndawo ubuso bakhe babunjengobelanga nisekho ubuso bakhe babunjengobelanga babukakambe okwelanga bashumayele masivane laa nto ithi ubuso bakhe babukakambe okwelanga kuthiwa kuwe amandla aphi ilanga liwathatha khona niwathatha kuyesu sisekho phofu noba nikho mna ndikhona kwakhona ingubo yakhe yayimhlophe qhwa sisahamba kuye kuba ubumenemene kwathixo abungeni zonke izinto zishaphu zintsetse sicocekile sigqibelele ke
Chapter 1, verse 2. See, say, amen. Go on, you bandit.
yase Nazareth. Is a chapter 4 and chapter 5. Is from the child of my man. Who set the stage. Who's out demonstrating the Luchika Sindhi Sangayo. Is a part of chapter 4. Who fell into a man. Who got a cup of inkuns. Yes, it's fire in ye. Yes, that's a Nazareth. So the people in the country run in the corner. In the door, yes, that's a Nazareth. I was in Shuma Gaza. When things are running out of control, so beg, ziputuka kuwe, when it's not in sack of a specimen, that's putuki sito, uyesu setroni, nifeli, isegu chapter 5, abonakale petitu ateparama karote, etwinega matwina asikrenge, ibonakala lenwati, kungeko mtu wana kuku ifula, walila uyo hane kwa pumili iswi, lisiti musulila, uyabona ingonyama yesikhetho sakwaJuda ikwenzile ukuwavula amatwina. Ngamanye amazwi, ewe uYesu ulwanyisile ikamva lamadoda nentokazi kweli lizwe. Ngamanye amazwi, yonke into isezandleni zakhe. Kangangonguye nguye akanadanga therefore kakwinto okubhidayo musukulila. Kasingena kuchapter 6 singena ewe kumatwina. Ewe askeg, kasi ngena paku chapter 6, siti kasi ngena kwa matwina, andisu ngena kukoko, tina, sipila, pakati, kwa verse 13, na verse 14, ngapa, verse 13, yimi kwa nisho yungu ya masikini kuka Yesu, kwa ikala, ungele lape ku 15 upega pa, ku Yesu asayo, bato kumukati kwa msaba, kama nene nisichemi, bato mawasitaba, siweleni, nisi fitia kusweni malo usayo, Bani nono kuma, chapter 7, kupeku mbuzo kwa mbano nono kuma, kuveli 144,000. Kwa kuveli sikwele esi njena mbaleka. Nisekso kwa kwa, ato na matota na makazana, asa tu Yesu tebuye, eme bunge, kuba bafanji wenge kazine mfana. Kuba aba bakete, ukukumliba ala, nese mikala ngatiko, ashiye inju, ka Adam, first Adam, Aishia bakrosi bahala, baso chokwenu ka Adam, wesidini, base, kabe krosa kabe siyapa, kuba inga linye. Wanyo mpene linyani. Chengu aspeke suwi niti. Kukono niti linyani. Utikwa kathali na bagwa ngafaniyo na. Upambana uye. Anzwa haufani na. Yayazi belelo ila unontuza. Ka, kuba nina makinga nisaweza ngati ya nontuza. Akako umzali, ono wayo, kesleni enzili, nungana mafanyona.
Passa!
sifana nabantu sifana nabantu bakabona uThixo kaSibayeli ngecebo losindiso imali bethuna uthi usibe ngowalomsi uzake kulo msi sisekho yakufuneka useme but ngoku ingxaki kuko abantu asebekho basewe nguAdam wokuqala but bakho and abasungena ezulwini bengenazo ii-jeans zikayethu kese ngoku ingxaki yiyone sebekho into yabo ilawutwane kwaloko ingxaki kuba apha ingxakinye kuphephe iprogram yokubuya amasibini kukayesu iprogram yokubuya kukayesu ewe iphethe umba wokubuyiselwa kwabantwana baka-Adam olahlekileyo babuyiselwe kuThixo ngoku ingxaki inye sebekho badala izulu la-introdusa ubhaptizo the spiritual rebirth elubhaptizweni uhlohlwa kumnombo wasezulwini utsho uphume kumnombo ka-Adam owileyo ungene ku-Adam wesibini owoyisileyo yiyo loo nto uphuma ngaphaya usisidaba esitsha kuphatha kuthiwa apha uyamanaomlulumemanga yamanaomne njalo njalo uyonyuleka nounyuleka ngoku njalo njalo uthenjiwe kuba ngoku uthwele ii-jeans kayesu wasenazaretha ozifumene ngokholo emanzini nisekho phofu noba nikho ndiyangayamba cela ke ngoku uhlale kakuhle xa ndizawuhlala phantsi yiba ndithi ke kuwe kathi wabonakala sawufana naye mani hloza kaloku funeka simvayo yazi abantu bayavidile into abanga bakabonakala sikwazi uba sifane naye yinto yoba sithathe isigqibo sokufana naye kuba ikhona indima ekufuneka idlalwe nguwe apha ekubonakaleni kukayesu fine buzo wokugqibela ngumbuzo othi uyesu yesu wesibini yintoni le cwadi kathixo chapter 2 verse 14 iphethe umcimbi othi le nto ithi uyesu yeza lithemba hayi nje an ordinary hope but a blessed hope lithemba elinoyona kangakuba loo nto ithi ethemba ewe ayikho sendiba alilambanga njengalaonamanawo ethemba sijongene nalo linqashele oku kweenyosi ezityebileyo elithemba linepackage elithemba linomanye lithemba elinoyolo ndicela sinyamezela neka sifika kule ndawo yethemba ndikholelwe andisithi kuwe if you believe that Jesus is coming the second time umbuzo endiwubuzayo ndithi if you believe umbuzo endiwubuzayo le ndlela ukholwa ngayo ikwenzele ntoni kwezi zinto zikhoyo azifani uthi upawulos zithini na kwezi zinto thini bethu sihamba nezinto kangangoba sihleli phezu kwezinto kangangoba kuthi xa kucima isibane imenezelane ifemile kwenziwe ngathi kulelwe kangangoba abanye bade baona kodwa bayaphozisa bahlezi le nto andiyikhombi kude ndiyikhomba phaa endlini umfazi abecala kwam ulala ndahone kodwa kumosha utsho izinqe phandle iba kwangulokuza iba yintoni leyo aloku siyamnikeza ikunceda entweni ikwenzele ntoni izolo ikwenzele ntoni ngoku ewe into yokukholwa okokuba uyesu uzawubuya okwesibini ikwenzele ntolo yema xa isouth africa ivuthuka in front of our own eyes itshintsha iba ngumxolobha wezihanga kudlim kukuma ya kukuma mkala mba wesa haki jama mafunisha ukupupa ukuta mkino mafuneka ukupi mkino mafunisha yoni kukukile itoyo asisa kukana ibambe madini funisa kwa mtiku mfundisa ibaba mba kutuwe ukusa kwa spini kuka Yesu litembe lino yon kuba ukusa kwa spini kuka Yesu Kristu kuya kulula kikamfa siyamba kunyebile nyawe ibambe but the same event ikukulula ngoku ima kikamfa iya kibazela ngoku ukusa kwa spini kuka Yesu Kristu ngoku kwi present time ayizonke oso but it is the hope kodwa kinikele linyani ethi kwingxaki nganye esingena kuyo uthixo usoloko enecebo god is carrying an antidote are we together uthixo uphethe iyeza kwingxaki esikulu mandinikele linyani ngoku ingxaki esinayo sonke we are suffering from mental agony siphandene ngu kasta amageza ashiyanayo amanye akayithathi itreatment kuthi wasinene ungusasemphefumlweni uyikhangela ifomu isendlebeni kuthi iphefomu yami ufunyenwe zinkungu zemizwa kangamba ikwetsha ngoku uphungulekile nalapha entloko uheshehese ithemba lokubuya kwesibini kukayesu kristu kugila le ntlungu isemphefumlweni kuba ngathi likale linyani siyangunduthekisana sithundukuthekisana sesisenkonzweni undundukuthekiswa ngumbilini wakho umntana umzele ajike apha endlini abe yinyoka apha endlini ungahali buthongo buhlalo kunjanje akunyali xa kusithiwa apha kwamntanakholwe phaya uvuku wamba kwangangoko nenayithi uyokhoba ufunyenwe ngumntana wakho apha endlini sisenkungwini sonke hayi ke andithethi ke ngoku ii-family members sibambene ngengqondo zezoxoka nalapha enkonzweni kuhlelwe phezu kwezinto mandiwukalele phandle ezinto zonke ziyahluphe hayi ke andithethi ngabatshati abantunduthekisani simfuneke bathi bawufika enkonzweni bazokwenza ubumenemene abebane nenkonzo bavulelane ingcango apha abejika begoduka bebheke emvini kanti bahleli ngekhothi intadithi akukelelwa bomfundisi kuba kuhlelwe phezu kwezinto mandikelele phandle ithembe linoyo ligila zontlungu awusincedwa ipilisi awusincedwa si-psychologist uza kuncedwa nethembe linoyo apha embongweni yakho mayibe lithafa banamandla i-frustration zelilizwe kunye noyesu ozayo who is powerful between this future event and the present agonies bananamandla hamba ba vule bala ngoku uyothekisa thelekisa ukusa kwesibini kukayesu kunye nentlungu yokubuya kunye nentlungu ojongene nayo xa kuthiwa ithembe linoyolo kuthiwa kuwe if nyani ulamkele ithemba njengethemba elinoyolo izifo zengqondo umelanga uba nazo wena sityiwa zii-alsars mna zangitya ndiqala ungene bomini zandiphinde ndiyityelwe ukusukela nqamina ndawa ndagcina icimba ngoba kwenzanaoa ndimqamile ngoku kangangoba into entsha ngoku ndidikwe finish ndidikwe into yonke ndidikwe finish elemba ndijongu yesu kuvele kuthi tha ubuthatha ngaba bantu bonke ndithi ndawugqiba ndibuze umbuzo why ayibhodla utheni ndihlutshwa ngumntu oyikhandideti njengam kuthele nto ndizawukrwaleka yes ndiyinkunkuma phambi komtshayelo isula mthoba bangithola bazondibeka enkonzweni but naye bayinkunkuma phambi komtshayelo nalibekwa ndawuthina ukuhlutshwa inkunkuma efana nam
Operations, Abashia, El Kangelim in Simba, Yamaha, we got the one more.
usiyaba fast what fast when it's came.
Connection with Jesus. I've developed into a new love. at Madif.
When I was full, Bobo Bota, you what is Simon? I bet we have some pet in the sand. But on the person, but we have Bula and Bunkonzo, and not talk. We miss Dosson and Venice. Over a metal, I'm born in the business. What else do I want? Over the figgy, who foot on the bottom. Are you ready? And in Kalapan, even Buka is South Africa today. About the correct believers and the non believers. About the correct. My hands won't fast. Ungabi ready for him fast. Okay, by tail. Oh, man, what I was well on my hands window to take my way. My hands won't smile. A message to the department of correct. But when I'll call it for about the moon. Then my upper part of it, I come out, part of Waco, never mind my coin boots. We are deep at the woman. Cassus of Fugan, man, we are so good. Are you ready?
Yeah.
We are woman, if I siyabulela babo ukuba usindile akukhanya phezu komhlaba ithemba lethu kuwe akwela Nkosi wasoyisele ekubeni uzawubuya silapha ke Nkosi sothatha amandla amatsha okubheka kwi-WL sijongene ne-WL khona sicela usoyisele ngeli xesha ke lilodwa sincede Nkosi ubomi bethu ukujika ngemisonto phezu kwamangcwaba sincede sikubulele uyakwaxa wonke umntu lapho bebophekile makakhulu ukuba sidibene nawo konje silandelayo sisiyekile ezandleni zayo xa siphuma kusikonto baphuma nathi ngobalule Nkosi yethu Yesu Kristu uthanda ukathi kudla wonke waphinde kudla kwathi kubibi Yesu amen.
Oh, Bandaba, Lord, 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 Lord,